Hello guys, murakomeye mumeze neza. Reka nizere yuko mukomeye mumeze neza muri amarembe aho muri hose. Ni wa mwirime wanyu jono n'imbere canke Love Nation kuri channel ya Imperialtv. Reka mbanze ndabasaba mwebwe mwese mutaragira subscribe kuri Imperialtv. Please guys, gerageza mugire subscribe kugira ngo mubandanye muba update mu biganiro byacu byose. Amakuru yacu rero y'umunsi ko tuyahere ku muririmbyi Big Fizzo aho asanzwe muri kino gihe abarizwa mu gihugu cha Tanzania aho yagiye ajanywe na filme canke cinema yitwe A Life to Regret. Ni mu gihe rero ku mbuga ngurukana bumenyi hamaze imisi atembera ifoto ya Big Fizzo ari kumwe n'umuririmbyi yamuka mu gihugu cha Tanzania ona sundi ni Harmonize. Aho rero abarundi benshi bagiye bibaza yuko hoba hariho Collabo hagati ya Big Fizzo hamwe n'umuririmbyi Harmonize na cane cane igihe babona umuhinyanyuzi wo muri Bantu Boy wona sundi ni Endo Mike the Machine aja mu gihugu cha Tanzania bace bibaza ati Endo Mike ashobora kuba yagiye gukora Collabo ya Big Fizzo hamwe na Harmonize. Ariko nkuko tubibwirwa na Endo Mike abicishije ku rubuga rwe rwa Instagram ariko arabazwa n'abakunzi biwe bakora mubaza ati mbega mu gihugu cha Tanzania wabage gukora Collabo ya y'umuririmbyi Big Fizzo hamwe na Harmonize. Yabishuye ati oya jewe nta Collabo nagiye gukora ariko mu gihugu cha Tanzania najanywe no gutembera gusa. Ikindi gishobora kutwemeza yuko ata Collabo ihari hagati y'umuririmbyi Big Fizzo hamwe na Harmonize ni mu gihe umuririmbyi Harmonize muri kino gihe abarizwa mu gihugu cha Nigeria yagiye ajanywe no kuheraheza album yabo. Ikindi nacu kishobora kutwemeza yuko ata Collabo ihari hagati yabo nuko umuririmbyi Harmonize nawe asanzwe ari mu bakina isinema A Life to Regret. Rero bigaragara neza yuko amahigwe y'abantu benshi bashobora kwibaza yuko hariho Collabo ya Big Fizzo hamwe na Harmonize ashobora kuba ariko aragabanuka. Ayandi makuru yacu niyo muririmbyi Satbi turamuzi amenshi bamwita Satbi Satura canke Sadibi CDB nako rero twese turamuzi kuva ku ndirimbo Feel Love canke No Love afise song ishushe ashaka gusohora hari ukuntu atangura kuduha utuntu tw'udutrailer cane cane byerekana yuko afise ikintu gikaze canke agira duhe igikorwa gikaze. Ni mugere yo kuravugwa yuko Satbi muri kino gihe agiye kuduha igikorwa gikaze na cane cane nkuko twa turabibona ku rubuga rwe rwa Facebook aho agerageza ku publia trera tugenda dutandukanye tw'indirimbo yiwe iriko iraza. Ayandi makuru ya Satbi dufise ariko tugitohoza neza nuko havugwa yuko umuririmbyi Satbi ariko gusinya contrat na company tutaramenya neza izina mugabo soon tukazobamenyesha iyo company yariyo nuko bimeze. Ariko twamenyesha abafan ba Big Fizzo yuko bo kwitega amakolabo menshi agana atandukanye hamwe n'abafan ba Satbi kwitega igisasu nkuko two turabibona. Reka rero amakuru yacu tuyarangiritse ku muririmbyi Pechie. Pechie n'umuririmbyi benshi bamunze muri carrière ya gospel aho Pechie yarasanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ako muri kino gihe tukaba two turamubona muri secular tukaba tutaramenya impamvu mbega yoba yarahinduye mbega byaba byaragenze gute vuba cyane turabaronderera Pechie kugira ngo ashobore kutubwira atubwire amakuru atubwire neza mbega yoba yarahinduye atakiririmba indirimbo zo guhimbaza Imana arizo gospel yoba aririmba secular vuba cyane. Rero muramwumva Pechie cyangwa murabona Pechie kuri Imperialtv adusigurire uko bimeze nimba yoba yarahinduye cyangwa atarahindura. Ni mu gihe rero umuririmbyi Pechie yaheruka kuduha indirimbo yiwe Ajugu ariko iyo ndirimbo ikaba iheruka gukurwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube tukaba tutaramenya neza ingene impamvu byavuye ko kandi turabizi neza ko ivyo bintu twaheruka kubibona ku ndirimbo yari indirimbo ya Adoja San hamwe na yafashijwemo na Big Fizzo bikaba byabaye no kuri uyu Pechie ku ndirimbo yiwe Ajugu. Rero Pechie yaratubwira ibyinshi bigenda bitandukanye mu mwana turumva Pechie yatubwire ni kubera iki indirimbo yiwe yashobowe gukugwa kuri ubuga rwe rwa YouTube mbega yabyakiriye gute inyuma yo kuba canke inyuma yo kubibona yabyakiriye gute canke kuri we kuri we yo bariko arakora iki kugira ngo iyo ndirimbo yiwe ishobore gusubizwa ku rubuga rwa YouTube yiwe. Nero ni Pechi agira tubwire impamvu byose atwishura ibyo bibazo byose.
Bisanzwe iyo abantu bagize ikintu nita report, channel reporting ku ndirimbo yari yose canke video iri kuri YouTube. Iyo babikoze ari abantu benshi ico gihe YouTube iragenda igasuzuma ico kintu bakoreye report ari abantu benshi, ico kintu abantu byamirije ari abantu benshi baca bagenda kubiraba urumva. Iyo rero babiravye bagaca basanga igihugu iyo account iriko bagasanga nta access yari ifise canke uburenganzira bwo gukora ivyo bintu. Muri ico gihe YouTube baca bakugarira video yawe canke ikintu cyacu cyose uba washyize kuri YouTube. Ya sinovuga ko indirimbo yanjye ifise amasanamu mabi kose kurusha amasanamu asohoka mu bindi bihugu canke ngaha mu gihugu cyacu. Rero je novuga ingorane nagize n'ingorane y'akagwi kataramenyekana kihaye kunsubiza inyuma bakavuga ati reka tubwire report indirimbo bankorere nabi bakore nabi igihugu bazi iyo indirimbo ziriko zirajabuka abantu bakazitahura bakazakira neza bari igihugu kiba kiriko kirajabuka mu mahanga. Rero mu gihe uyo muntu azi iterambere navuga ry'umuziki basi wiwanje nibaza ko umuntu aba ari umwasi w'igihugu nose mu mwasi wiwanje. Nje maze kubona ivyo binshikiye nkaronka notification bakamira ko video yiwanje bayugaye YouTube byarambabaje kubera n'indirimbo nashizemo uburyo butari buke uravye muri audio no wumvirije audio uko ngene imeze urumva ko ari indirimbo ifise akanovera uravye amasanamu yayo urabona ko amasanamu ari ku rwego rushimishije n'indirimbo yanwaye uburyo butari buke. Rero mu gihe ndose ikibazo nk'ico n'ibintu bibabaza umutima wanje ugabo n'ibinci intege sishobora gucika intege kubw'abantu kanaka batifuza je kontera imbere ya mbandanya nkora mugabo ni ikintu cambabaje byarambabaje cyane byarababaje na team kubera n'indirimbo yadutwaye umwanya utari mukeya kandi n'uburyo butari buke. Bisanzwe bambwiye ko ntegerezwa kuriha amafaranga kugira ndonke access kuri konti y'iwanje kubera naronse umu IT ambwira ko iyo kankiyo iri nzi gushikira na konti y'iwawe barashobora kuyitwara burundu kubera babibaza ko konti y'iwanje ijejwe gushyirako ibintu bidahuye n'amategeko YouTube yoba isaba. Rero muri ico gihe urabanza ukariye amahera kugira ugire nawe report yo kwisigura neza ko konti y'iwawe itanga ama content meza ijejwe kwigisha itajejwe gusambura canke konona canke gushikiriza ubutumwa bubi. Muri ico gihe uratanga amafaranga rero basavye $300 niyo mafaranga ndiko ndarondera niyo mafaranga ntegerezwa kuriha kugira konti y'iwanje ibe sekirize kugira n'ejo n'ejo bundi ico kibazo nikize gisubire gushika. Hama ndiko ndabifashwamo na timu y'iwanje n'abantu basanzwe bamfasha muri ibica nk'ibiri ego nibaza twizera ko vuba cyane indirimbo ishobora kugaruka kubera nta kundi turi bugire ntituri bureke gutanga muziki mwiza wo mu gihugu cyacu ntituri bureke gutanga igihugu cyacu mu makungu dutegereza kuriha kubera dusa umutima wo gukorera kino gihugu cyacu tukibone mu mahanga tukibone kure cyane hashoboka tukibone kure bitandukanye n'ibyifuzo by'umwansi wacu.
Uwo akaba yari Pechi katumushimire kuba yashobye kutwishura ku bibazo byacu twari dufise. Nshimire namwe mwese mwakomara dukurikirana nizere yuko amakuru yashobye kuba ryohera kandi mwashoboye kumva byinshi bigenda bitandukanye biko biravugwa muri kino gihe. Nongera kubasaba kandi mubanze mugire subscribe abantu batarayigira kuko Imperialtv tugerageza kubaha ibintu biryoshye cyangwa amakuru agezweho kugira ngo mubandanye mumererwa neza aho muherereye. Mugire ibihe byiza rero mwebwe mwese aho mwemwe wese aherereye. Ciao ciao, turabakunda.